Good evening, good morning, good afternoon to you, my beloved brothers and sisters, depending where you are. I say, may Chukwu Okike Abiama bless each and every one of us. He said, Odema, Tatabo, Obosi, Olie, Nali Igbo, Ahi Olie, Ainaga Ipele Chukwu Okike Abiama. N'isi onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdikanụ. Anyị na-aga ịlịọ Chineke nchekwube n'isi onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdikanụ. Ịlịọ Chineke amara n'isi Maazị Nnamdikanụ. Ịlịọ Chineke nwere onwe n'isi Maazị Nnamdikanụ. Ọ dịghị onye yọrọ ya achịcha onye ya okwute. Ọ dịghị ihe Chineke na-apụghị ime. Chineke na-eme ihe ahụ siri ike ka ọ dị mfe. Maka na ọ bụ ya bụ gaga n'ogwu agụbata ọhịa mgbadawala ọsọ. Anyị na-aga ịkpọku Chukwu Okike Abiama. Ọ ga-adịrị anyị dum na mma. Ọ bụ n'aha Chukwu Okike Abiama. Ekene dịrị gị Chineke, eze na-achị ụwa niile. Ekene dịrị gị Chineke, onye obiọma. Ekene dịrị gị Chineke, onye ọmịiko. Ekene dịrị gị Chineke, onye obi ebele. Ekene dịrị gị Chineke, onye dị ebube dị ngọzi. Ekene dịrị gị Chineke, n'ihi mmeso ọma gị na ọla ebube gị, na ndụ nke imere ka anyị dị n'udo na amara gị. Papa, anyị ekene gị, n'ihi na imere ka anyị dị ndụ na ala nke ndị dị ndụ. Ọ bụghị n'ike aka anyị, ọ bụghị n'ezi omume anyị, ọ bụghị n'ego, ọ bụghị na mma. Ọ bụghị n'ịkwanye ùgwù, kama na ọ bụ site n'ịdị mma gị na ebere gị. Eze ebube, Chukwu Okike Abiama, ịdị ebube dị ngọzi, ihe o tinye gị n'aka anaghị ele ule. Anyị akpọkuo gị ma kenee gị, n'ọla ebube gị n'ebe anyị nọ, na mmeso ọma gị n'ebe anyị nọ. Anyị sị gị daalụ, anyị sị gị nala ekene, anyị sị gị libe otuto n'aha Chukwu Okike Abiama. Eze bi n'eluigwe, ọgọdị ya na-akpụ n'ana. Onye bi n'eluigwe were ụwa melebe mgbakwasị ụkwụ ya. Papa nke ime eluigwe, Baba Wumba Wum, oyi na-atụ mba niile dike na dị mkpa n'ahịa. Ọgbakọ dike izu ọgbagharịa, oyi na-atụ mba niile. Anyị akpọkuo gị Jehova Chineke n'isi onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdikanụ. Anyị ekene gị n'isi ndụ nke ị nyere ya. Anyị ekene gị niile imere ka ọ dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ. Papa, dịka ị nyere ya ndụ ma lute taa, ọ ga-adịkwanụ ndụ. We celebrate Biafra n'aha Chukwu Okike Abiama. Papa, anyị akpọkuo gị n'isi onye ndụ anyị ọzọ, onye ndị anyị bụ Maazị Nnamdikanụ. Eze ebube, bịa gosi ihe ịlịba ama gị, bịa gosi nchekwube gị, bịa gosi udo gị, bịa gosi amara gị, bịa gosi ebube gị n'ebe ọ nọ n'aha Chukwu Okike Abiama. Papa, n'ihi na ọ dịghị ihe o tinye gị n'aka nke na-elu ule, ọ dịghị ihe o tinye gị n'aka nke na-ata nchara, isi kama okwu ọnụ gị na-agaghị abịa na mmezu n'igwe n'ụwa gabiga. Papa nke ime eluigwe, anyị ekenekwe gị n'ihi na ị na-aga ịrụ ọrụ ebube gị, n'ihi na oge elugo mgbe ị ga-agụsị ịlịba ama gị. Ị ga-agụsị ihe ịlịba ama gị. Ị ga-agụsị na ọ bụ gị bụ chi. Bịa nala ekene. Isi ka nye gị naanị ekene n'isi Maazị Nnamdikanụ. Eze, naanị otuto ka m na-enye gị. Naanị ekene ka m na-enye gị. N'aha Chukwu Okike Abiama. Eze bi n'eluigwe, gaa n'ogwu, o mechie ụzọ si mpio, ara na-azụ nwa, dike na dị mkpa n'ahịa, ọ chụrụ agụzọ ogbu enyi, Baba Wumba Wum, oyi na-atụ mba niile. Hei, ọ sị na alụ anyị niile bụrụ sọsọ ọnụ ezuru inye gị ekene. Eze ebube, bịa chekwube Maazị Nnamdikanụ, bịa kpuchie Maazị Nnamdikanụ. Ọ bịara igbu Maazị Nnamdikanụ ga-egbu onwe ya. Maazị Nnamdikanụ ga-adị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ. Maazị Nnamdikanụ ga-apụta n'udo. Mgbe ọ ga-apụta, ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. Eze, ị ga-egosi ihe ịlịba ama gị dịka ikwere ya na nkwa. Ikwere ya na nkwa na nwa gị ga-apụta, na ọ ga-apụta n'udo. Eze, ị ga-egosi ọrụ ebube gị. Ị ga-egosi ya bụ ihe ịlịba ama gị. N'aha Chukwu Okike Abiama. Eze ebube. Ewele mu ndu maazi nna mu ndu ke anu nyefe gị n'aka. Na ọ bụ gị bụ gịnwa ji ike, gịnwa ji ọnwụ na ndụ, gịnwa ji iji jide mma. Onye wanyere olie, nna bịa wonye maazi nna mu ndu ke anu ndụ. Bịa wonye udo, wonye nnwere onwe, wonye nchekwube. Chekwube ya na-eke, chekwube ya n'orie, chekwube ya n'afọ, chekwube ya na nkwọ. Bịa biri n'ime ya, bịa jiri ya jee ozi, bịa jiri ya gosi mba niile na ibuchi, bịa jiri ya lie otuto, lie ekene na mba niile, n'aha Chukwu Okike Abiama. Eze kpuchite maazị nna mụ Ndekanụ dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya. A sị m na ọ gaghị anwụ, kama ọ ga-adị ndụ, wee hụ ọla ebube gị na ịdị mma gị na ebele gị. Ọ bịara igbu maazị nna mụ Ndekanụ ga-egbu onwe ya. Onye chere maazị nna mụ Ndekanụ ọnwụ ga-anwụ. Onye chere maazị nna mụ Ndekanụ ndụ ga-adị. Onye chere maazị nna mụ Ndekanụ ọdịda ga-ada. N'aha Chukwu Okike Abiama. Eze kelu ụwa, ọmụmụ asarụ, ụkpaka na-agba n'udu mmiri, ga-aga n'ogwu, anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ. Ọ gịnị ka m ga-etu gị ka o zoolo gị? Eze ebube, oge elukwala mgbe ị ga-egosi ọla ebube gị. Papa nke imeelu igwe, gaa n'ụlọ mkpọrọ gaa napụtara anyị maazị nna mụ Ndekanụ. Gaa n'ụlọ mkpọrọ gaa napụtara anyị maazị nna mụ Ndekanụ. Papa nke imeelu igwe, n'ihi na mgbe ọ gbajuru dolo n'isi Paula and Silas n'ime ụlọ mkpọrọ, ha kpọkuru gị oku, ịzara ha. Ha kpọrọ gị n'ime mmụọ na eziokwu, ịzara ha oku. Ha na-abụrụ gị abụ ụtọ, ha na-efe gị ofufe, ha na-ebunye aha nsọ gị enu. Papa nke ime eluigwe, i wee mee ka ya bụ ọnụ ụzọ ụlọ mkpọrọ wee mepee. Otu a ka anyị si arịọ gị Jehova Chineke, n'isi maazị nna mụ Ndekanụ, gaa gosi ihe iji bụrụ chi, gaa gosi na ọ bụ gị bụ odogwu, gaa gosi na ọ bụ gị bụ chi, bịa gosi na ọ bụ gị kelee ihe niile dị n'elu ụwa. Bịa gosi na ikpe niile dị gị n'aka. Bịa gosi na ị bụ onye isi ọka ikpe. Eze ebube, bịa napụtara anyị maazị nna mụ Ndekanụ. Napụta maazị nna mụ Ndekanụ ka ọnụ kwuru njọ wee binyekwuo mma. Napụta maazị nna mụ Ndekanụ ka ọnụ kọrọ ogiri ọnụ wee kọrọ ogiri lacha. Napụtara anyị maazị nna mụ Ndekanụ. Napụtara anyị ya na-eke. Napụtara anyị ya n'orie. Napụtara anyị ya n'afọ. Napụtara anyị ya na nkwọ. Eze ebube, ị ga-egosi ihe ịrịba ama gị n'ebe ọ nọ. N'aha Chukwu Okike Abiama. Eze bi n'eluigwe, were ụwa mere ebe mgbakwasị ụkwụ ya. Ọ gịnị ka m ga-etu gị ka o zoolo gị? Hei! Eze ebube, olu gị bụ nwa gị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ na-ebe akwa. Ọ na-akwa akwa alịlị, ọ na-akpọku gị oku, ọ na-akpọ isi a na-enye gị. Ọ dịghị chi ọzọ nke ọma zoro na ọ bụ gị. Ọ na-ekpele gị oge niile. Ọ na-akpọku gị n'eke, ọ na-akpọku gị n'orie, ọ na-akpọku gị n'afọ, ọ na-akpọku gị na nkwọ. Ọ tụkwasịrị gị obi, ọ dịghị chi ọzọ nke ọma ala. Eze ebube, arịọ m gị, gaa napụta maazị nna mụ Ndekanụ. Gaa chekwube maazị nna mụ Ndekanụ. Gaa gwọchapụ maazị nna mụ Ndekanụ. Gwọcha ya nyanya. Ya bụ mkpụrụ niile nke ndị iro kụnyere n'ime ndụ ya. Ya bụ mkpụrụ niile bụ mkpụrụ nyanya nke ndị iro kụnyewere n'ime ndụ ya. Eze ebube, a sị gị gaa ka ị gaa rụpụ ya bụ mkpụrụ a. Rụpụ ya bụ mkpụrụ a n'ime ndụ ya n'aha Chukwu Okike Abiama. Bịa tinye ndụ ebighị ebi. Bịa tinye ọgwụgwọ nsọ. Bịa tinye nnwere onwe. Bịa tinye ọbara gị n'ime, tinye ike gị n'ime, n'aha Chukwu Okike Abiama. Eze ebube, anyị ma na ihe niile ọ tinye gị n'aka anaghị ata nchara. Ihe ọ tinye gị n'aka anaghị ele ule. Eze ebube, anyị akpọkuo gị. Jehova Chineke, anyị akpọkuo gị. Chukwu Okike Abiama, anyị akpọkuo gị. Bịa napụtara anyị maazị nna mụ Ndekanụ. Bịa kpuchiela anyị maazị nna mụ Ndekanụ. Bịa zaa ya ekpere. Bịa nọnyere ya oge niile. Nri ọbụla nke maazị nna mụ Ndekanụ ga-eli, ka anyị were nyefee gị n'ụba aka. Mmiri nke maazị nna mụ Ndekanụ ga-aṅụ, ka anyị were nyefee gị n'ụba aka. Bịa gosi ihe ịlụba ama gị n'aha Chukwu Okike Abiama. Eze ebube, ama m na ị ga-emezu ihe ahụ nkwa ahụ ị kwere anyị na ị ga-emezu ya. Ya bụ nkwa nke ị kwere anyị oge elugo mgbe ị ga-emezu ya. Jehova Chineke, ga-aga n'ogwu. Ọ chụla gị ụzọ gbuo enyi, o mechie ụzọ osi mpio. Hei! Ihe niile sọrọ ụsọ n'elu ụwa, mana gịnwa bụ Jehova Chineke sọkarịrị. Ma mmanụ aṅụ na-asụ ụsọ, shuga na-asụ ụsọ, mana gịnwa bụ onye kelee n'igwe ka elu ụwa sọkarịrị. Eze, bịa gosi ihe ịrịba ama gị. Bịa gosi otuto gị. Bịa lie otuto gị, lie ekene n'isi maazị nna mụ Ndekanụ n'aha Chukwu Okike Abiama. Eze, ekpuchie m ya. Eze, chekwubi ya. Eze, nọnyere ya. Bịa biri n'ime ya. Gbaa ya ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ. Nọnyere ya oge niile. Kwuchiere ya ọnụ ya. Bụrụ onye isi ọkaikpe n'aha Chukwu Okike Abiama. Eze ebube, akpọkọọ mụ ndị ọkaikpe niile. Kpọkọọ Barista Ifeanyi Ejiofor. Ana m arịọ gị n'isi Barista Ifeanyi Ejiofor. balistolo ye jumako na ndi okikpe nile bu ndi na agbambo ka biafra bia na mezu bu ndi na agbambo ka mazi na mundi ka anoputa bu ndi na agbambo ka umu na iri nile no no kporo we puta eza rio mu gi nisi ha nye ha ndu nenu ndu nye ike nenu ike nye ha chekube nenu chekube bia gba ho ogige ndu na abuhi nko onwu mbu ihe ojo na eme nilu ha ga anọ nazu mbu ihe ojo na eme nazu ha ga anọ nilu mbu ihe ojo na eme aka nni ha ga na aka ekpe mbu ihe ojo na eme aka ekpe ha ga na aka nni mbu o na eme nugu ha ga anọ na ndida mbu o na eme na ndida ha ga anọ nugu bia kpuche ha dika okuku se kpuche umu ya ekwena ka ndi iro fu ha ekwena ka ajo mmadu fu ha ekwena ka ndi okpofo obara fu ha ekwena ka ndi okwoze eme ozo fu ha ndi nile chele echiche onwu n'isi ha asim na anabi afra getiweli ha na ha chukwu okike abiana chineke chekwube ha chekwube ndị ọkaikpe niile bịa nye ha akọ na uche bịa nye ha amamihe bịa biri n'ime ha bịa jiri ha kwuo okwu bịa jiri ha na-ekpe ikpe jiri ha gosi mba niile na ọ bụ gị bụ odogwu na ọ bụ gị bụ dike na ọ bụ gị bụ dike na dimkpa n'anya eze ebube bịa gosi ihe ịrịba ama gị n'isi ha n'otu n'otu na aha chukwu okike abịa ama kpuchie ha dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya kpuchie ha oge niile kpuchie ha ọpụpụ ha nabata ha kpuchie ha n'ugwu na ndịda ekwena ka ndị ilofu ha n'aha chukwu okike abịa ama bịa nọnyere ha bịa chekwube ha bịa kpuchite ha n'aha chukwu okike abịa ama eze bi n'eluigwe baba hum ba hum chi nke Shadrach, Meshach and Abednego eze ebube mgbe ọ gbajiri dọrọ n'isi Daniel n'ime ọnụnụ ọdụm ọ kpọkuru gị oke ịzara ya o chineke ọkwa gị bụ chi nke David gụwa bụ chi jiri David wee merie Goliath papa nke imeri igwe akpọka ụmụ gị n'isi ụmụ gị n'isi ndị nke gị n'isi ụmụ gị bụ ndị isi IPOB niile n'isi DOS niile ana m arịọ gị chekwube ha kpuchite ha nọnyere ha nye ha ndụ ebighị ebi ọ bịara igbu ha gbuo onwe ya onye chere ha ọnwụ ga-anwụ onye chere ha ọdịda ga-ada onye chere ha nkwatu ga-akwatu n'aha chukwu okike abịa ama eze eburu m DOS niile wee bunye gị n'obe aka bịa kpuchie ha dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya bịa nọnyere ha oge niile chekwube ha oge niile biri n'ime ha oge niile nye ha amamihe nye ha akọ na uche tinye ha udo n'ime tinye ha amara n'ime nọnyere ha oge niile ekwena ka ha jegide n'ilu naba azụ ekwena ka ha jegide n'ilu mawa jijiji ekwena ka ha tinye aka ha n'ajọ ihe eze ebube n'ime ha nna bịa tinye udo n'etiti ha tinye udo n'etiti ha tinye udo n'etiti ha nye ha akọ na uche nye ha amamihe oge eji wee du ụmụ gị n'aha chukwu okike abịa ama eze ebube bịa kpuchie ha bịa kpuchie ha n'eke kpuchie ha n'orie kpuchie ha n'afọ kpuchie ha na nkwọ ka gbaa ha n'akwụkwọ nke ọnwụ ma dekpunye aha ha n'akwụkwọ nke ndụ ha ga-adị ndụ na ara nke ndị dị ndụ n'aha chukwu okike abịa ama eze ebube bịa nọnyere ha bịa biri n'ime ha bịa wezigara ha anya ndị iro wezigara ha mkpọrọmasị nwoke mkpọrọmasị nwaanyị wezigara ha echiche ndị iro ekwena ka echiche ndị iro bịa n'ebe ha nọ n'aha chukwu okike abịa ama eze ebube bịa nọnyere ha bịa bunye ha enu bịa gọzie ha ma mee ka mmụọ gị biri n'ime ha tinye mmụọ nghọta tinye mmụọ ọkọ na uche tinye mmụọ amamihe tinye ha mmụọ ha ga-eji na-ekwu ka ọ na-abịa na mmezu n'aha chukwu okike abịa ama eze ị ga-egosi ihe iji bụrụ chi n'isi ha n'otu n'otu n'aha chukwu okike abịa ama papa nke ime eluigwe ọ chụla guzogbu enyi ara na azụ nwa papa wumba wum oyi na-atụ mba niile eze ebube ọ gịnị ka m ga-etu gị ka o zuoro gị ọ sị na arụ m niile bụrụ sọsọ ọnụ ọnụ ozuru inye gị ekene ozuru inye gị otuto na mmeso ọma gị n'ọlụ ebube gị n'ebe anyị nọ eze ọ na-awụ anya kpata oyi anyị ekene gị n'isi Indigenous People of Biafra niile n'isi IPOB niile ndị niile ji ezi obi ha wee na-anụ ọgụ ka Biafra bịa na mmezu akpọkọ ụmụ gị n'isi ha nna bịa kpuchite ha eze bịa nọnyere ha nna bịa kpuchie ha dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya ekwena ka ha jegide n'ilu na be azụ ekwena ka ha tinye aka ha n'ajọ ihe ekwena ka ndị ilu nweta ha ekwena ka ha bụrụ ndị nkwafu ọbara ekwena ka ha bụrụ ndị na-atụ nwanne ha aka ekwena ka ha bụrụ ndị na-emegide ụmụnne ha nna bịa biri n'ime ha bịa nye ha akọ na uche nye ha amamihe Indigenous People of Biafra niile IPOB niile ka m bụ olu nyefee gị n'obi aka nna bia biri n'ime ha eze bia biri n'ime ha bia kpuchi adiko se kpuchi umu ya ekwela ka ndi iro fu ha obiara igbu ha ga-egbu onwe ya mgbe ihe ọjọọ na-eme n'iru ha ga-anọ n'azụ mgbe ihe ọjọọ na-eme n'azụ ha ga-anọ n'ilu mgbe o mere n'aka nri ha ga-anọ aka ekpe mgbe ọ na-eme n'aka ekpe ha ga-anọ aka nri mgbe ọ na-eme n'ugwu ha ga-anọ na ndịda mgbe ọ na-eme na ndịda ha ga-anọ n'ugwu nna bia kpuchite indigenous people of Biafra niile bia kpuchite IPOB niile bia kpuchite ndị niile ji ozi obi ha na-anọ ọgụ ka Biafra bịa na mmezu bia kpuchite all the coordinators of IPOB niile nna bia biri n'ime ha nna bia gozie ha nna bia nye ha ọgba ahụ ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ bia ka gbaa ha ha n'akwụkwọ nke ọnwụ ma dekpunye ha n'akwụkwọ nke ndụ n'aha Chukwu Okike Abiama ezi ebube ide ebube dị ngọzi ihe o tinye gị n'obi aka anaghị ata nchara ihe o tinye gị n'aka anaghị ele ule nna bia gosi ihe eji bụrụ chi bia chekwube IPOB niile bia kpuchite indigenous people of Biafra niile bia kpuchite coordinators niile bụ ndị ji ozi obi ha wee na-anọ ọgụ a ka Biafra wee nwee ike bịa na mmezu nna bia nọnyere ha nna bia dọnyere ha bia nye ha akọ n'uche nye ha amamihe nye ha mmekọrịta tinye ha udo ka ha wee nwee ike mata na ihe anyị na-anọ bụ ọgụ nwere onwe ka anyị na-anọ na ọ bụrụ ọgụ mmegide ọ bụrụ ọgụ tigbuo ozugbo na ọ bụ ọgụ nwere onwe ka IPOB niile na-anọ eze bịa tinye ha udo weta udo gị na IPOB niile weta udo gị na Biafra niile weta udo gị na ala Igbo niile bịa gosi ihe ịrịba ama gị n'etiti IPOB niile n'etiti Biafra niile n'etiti indigenous people of Biafra niile eze bịa gosi udo gị bịa tinye udo gị n'etiti coordinators of IPOB niile tinye udo gị tinye amala gị tinye ebube gị papa nye ha ndụ n'enu ndụ ka ha nwee ike wee dị ndụ celebrate Biafra IPOB niile ga-adị ndụ celebrate Biafra asị m na ọnwa nke na-adị n'etiti anyị papa wezigị ya bụ ọnwa gaghị adị ile n'ebe anyị n'ọzọ eze ebube bịa kpuchite ha nọnyere ha gbaa ha ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ n'aha Chukwu Okike Abiama papa nke ime eluigwe ga-aga n'ogwu kpaka na-agba n'udu mmiri ọtụfa na ọfụ ndị mmụọ hei oyi na-atụ mba niile baba wumba wum ọgbakọ odikiz ọgbagharịa eze ebube Chukwu Okike Abiama akpọkọ ụmụ gị n'isi Eastern Security Network niile n'isi ESN niile Eastern Security Network niile papa na m akpọ gị n'isi ha bịa gbaa ha ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ bịa kpuchie ha dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya bịa biri n'ime ndụ ha bịa nọnyere ha bịa chekwube ha ọ bụrụ na gị nwabụ Jehova Chineke na-eche ha obodo n'efu ka onye nche na-eche ọ bụrụ na iche ha obodo n'efu ka ndị iro na-eche ọ bụrụ na ichela obodo n'efu ka ndị agha niile na-eche eze ebube arịọ m gị n'isi ha ana m arịọ gị Jehova Chineke bịa kpuchite Eastern Security Network niile bịa kpuchite ESN niile bịa gbaa ha ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ bịa biri n'ime ha bịa nọnyere ha mgbe ihe ọjọọ na-eme n'ilu ha ga-anọ n'azụ mgbe ihe ọjọọ na-eme n'azụ ha ga-anọ n'ilu mgbe ihe ọjọọ na-eme aka nri ha ga-anọ aka ekpe mgbe ihe ọjọọ na-eme aka ekpe ha ga-anọ aka nri mgbe ihe ọjọọ na-eme n'ugwu ha ga-anọ na ndịda mgbe ihe ọjọọ na-eme na ndịda ha ga-anọ n'ugwu bịa kpuchie ha dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya bịa biri n'ime ha bịa gbaa ha ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ ka gbaa ha n'akwụkwọ nke ọnwụ dekpunye ha n'akwụkwọ nke ndụ na ha ga-adị ndụ celebrate Biafra ha ga-agbacha ọsọ agbata ihe ọ na-agba n'ọsọ n'aha Chukwu Okike Abiama eze ebube bịa nye ha ike bịa nye ha amamihe bịa nye ha nghọta bịa nye ha akọ na uche bịa biri n'ime ha bịa tinye udo n'etiti ha tinye udo n'etiti ha ka ha nche jikọọ onwe ha ọnụ dịka ụkwụ azịza ka ha hafe ịdị na-agba ofu ofu ka ha hafe ịdị na-agba agbapụ agbapụ ka ha hafe ịdị na-agbasa agbasa bịa tinye udo gị n'etiti ha bịa tinye udo gị n'etiti ha ka ha na-ekwu okwu na-awọta nwanne ha ka ha na-awọta na ihe ha na-azọ bụ nwere onwe eze ebube bịa kpuchite ha kpuchite ha n'ihi na ndị ilo bara ụba n'ebe ha nọ kpuchite ha n'ihi na ndị ilo eburula ọgụ na-abịakwute ha eze ebube kpuchite ha oge niile kpuchie ha dịka ha nọ n'ime ọhịa na-echekwube nne na nna anyị eze biko kpuchite ha kpuchite ha dị eke kpuchite ha n'ori kpuchite ha n'afọ kpuchite ha na nkwọ ESN niile ka m were nye gị n'obi aka bịa nọnyere ha bịa biri n'ime ha bịa bụrụ onyeisi nche wee nye ha bịa chekwube ha oge niile mgbe ihe ọjọọ na-eme n'ilu ha ga-anọ n'azụ mgbe ihe ọjọọ chọrọ ime ị ga-enye ha sign ị ga-enye ha akpọmike ị ga-egosi ha ihe ịrịba ama ha ga-eji wee pụọ papa ọ dịghị ihe ngwa ihe ekwensu ọbụla nke ga-emegide ha Ọ dị ngwa ha ndị iro ọbụna nke ga-emegide ha. Ọ dị ngwa ha nke Nigeria government nke ga-emegide ha. N'ihi na aka ha dị ọcha. Ihe a na-anọ ọgụ bụ ọgụ nwere onwe. Ọgụ ka ọ dụrụ onye ukwu mma dụrụ onye nta mma. Papa biko kpuchie ha. Nọnyere ha. Bịa bụrụ onye isi nche wee nye ha. N'aha Chukwu Okike Abiama. Eze ebube ide ebube dị ngọzi. Papa, ihe o tinye gị n'obi aka na ha ata nchara. Ọ naghị eru ule. Papa, ị bụ onye eziokwu. Okwu gị bụ ee na amen. Ị bụ onye eziokwu. Ị bụ onye dị ọcha. Ị sị na onye ọbụla nke tụkwasịrị gị obi ga-adị ka ugwu Zion, nke ọ na-agaghị ewezụga n'ọnọdụ ya. Ị sị na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na aka ya ga-adị ọcha. Ị sị na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na onye a ga-adị ka gị ma na-eme ka gị. Eze ebube arịọ m gị. N'isi Biafrans niile, n'isi ndị Igbo niile, n'isi Akwa Ibom niile, n'isi Delta niile, isi Ugwocha niile, isi Biafrans niile ebe ọbụla Biafra sọtụrụ. Ka na arịọ gị Jehova Chineke n'isi ha. Bịa biri n'ime ha. Bịa nye ha udo. Bịa tinye udo. Menyụọ ya bụ ọgbaghara nke ndị iro na-ebute n'etiti anyị. Menyụọ ya bụ esemokwu. Menyụọ ya bụ ọgbaghara. Bịa tinye udo gị n'etiti anyị. Tinye udo gị n'etiti Biafra. Tinye udo gị n'etiti IPOB. Tinye udo gị n'etiti ndị Igbo niile. Nye ha ọgụgụ isi, nye ha nghọta, nye ha akụkọ na uche. N'aha Chukwu Okike Abiama. Eze, bịa jikọọ anyị ọnụ dịka ụkwụ azịza. Jikọọ IPOB niile ọnụ dịka ụkwụ azịza. Jikọọ Biafra niile ọnụ dịka ụkwụ azịza. Jikọọ ndị niile ji ezi obi ha na-anụ ọgụ a ka Biafra bịa na mmezu dịka ụkwụ azịza. Eze dododo. Bịa jikọọ anyị ọnụ. Ka ya bụghị ihe mkpughe nke gụnwa bụ Jehova Chineke kpughere mgbe gara aga. Ka anyị nwee ike wee jikọọ aka ọnụ nyọọ ya bụ mamịrị ka o nwee ike gbaa ụfụfụ. Eze, bịa biri n'ime anyị. Bịa gbazee anyị onu, gbazee anyị ume, biri n'ime anyị, gbaa anyị ogige ndụ na-abụghị nke ọnwụ. N'aha Chukwu Okike Abiama, eze bi n'eluigwe, ọmụma asaa arụ, ga n'ogwu, o mechie ụzọ osimpio, ekene mụ gị, papa nke imeru igwe. Anyị bụ ndị mmehie, anyị nwa bụ ụmụ gị bụ ndị mmehie, ndị ọ mụrụ n'ime mmehie, anyị asaa arụ n'ime mmehie, wepụta n'ime mmehie ma biri n'ime mmehie. Eze ebube, anyị na-emehie n'eke, anyị na-emehie n'orie, anyị na-emehie n'afọ, anyị na-emehie na nkwọ, nna dododo, bịa gbaghara anyị mmehie anyị. Ụzọ ọbụla nke anyị si wee mehie gị nwa bụ Jehova Chineke, ụzọ ọbụla nke anyị si wee megide gị nwa bụ Chukwu Okike Abiama. Eze biko bịa gbaghara, nna biko bịa gbaghara, eze ebube bịa gbaghara, bịa tinye nsachapụ gị n'ime anyị ka anyị nwee ike wee dị ọcha. Bịa sachaa anyị dị ka akwa, ka mmehie si n'ime anyị wee pụọ. Gbaghara anyị ụzọ ọbụla nke anyị si wee mehie megide gị. Gbaghara anyị oge niile. Gbaghara anyị ma nye anyị ike anyị ga-eji gbaghara ndị mehiere anyị. Gbaghara anyị ma nye anyị ike na mmụọ anyị ga-eji gbaghara ndị mehiere anyị. N'ihi na ọ bụrụ na anyị nwee ike na mmụọ, anyị ga-agbaghara ndị mehiere anyị. Mana ọ bụrụ na anyị enweghị ike na mmụọ, anyị apụghị gbaghara ndị mehiere anyị. Eze, bịa gbaghara anyị ma sachaa anyị dị ka akwa, ka mmehie si n'ime anyị wee pụọ. Mee ka anyị dị ọcha n'isi ụzọ gị. Mee ka anyị dị ọcha n'ịzọ nnwere onwe nke anyị na-azọ. Mee ka anyị dị ọcha n'ikpele gị. Mee ka anyị dị ọcha oge niile. Eze ebube, bịa biri n'ime anyị. Bịa lụọ ọrụ ebube gị. Bịa gosi ihe ileba ama gị. N'aha Chukwu Okike Abiama, eze ebube, dododo, arịọkwa m gị ọzọ n'isi Maazị Nnamdịkanụ. Nna biko, napụtara anyị Maazị Nnamdịkanụ. Napụtara anyị Maazị Nnamdịkanụ. Napụtara anyị Maazị Nnamdịkanụ. Na anyị ga-ekene gị ekene. Anyị ga-ebunye gị elu. Anyị ga-efe gị ofufe. Anyị ga-aja gị mma. Anyị ga-abịa kpọọ isi ala nye gị. Napụtara anyị Maazị Nnamdịkanụ. Anyị ma na ị ga-emela anyị ihe dị otu a. N'ihi na ị kwere anyị na nkwa na o nwere ihe ọbụla nke ị na-apụghị ime n'elu ụwa. Na ị na-eme ihe siri ike ka ọ dị mfe. Na ị pụrụ ime ihe ahụ nke dị omimi. Na ị ga-eme ya ka ọ dị mfe. Ị ga-emekwa ya n'isi Maazị Nnamdịkanụ. Ị ga-eme ya n'isi Maazị Nnamdịkanụ. N'aha Chukwu Okike Abiama, eze ebube, bịa nọnyere ya. Bịa nye ya ike. Bịa nye ya ike. Tinye ike gị n'ime ya. Tinye ike gị n'ime ya. Tinye nchekwube gị n'ime ya. Biri n'ime ya. N'aha Chukwu Okike Abiama, ya bụ ntaramahụhụ nke ọ na-ata eze dododo ya bụ ahụhụ ebigo ọ gaghị ata ya ọzọ n'aha Chukwu Okike Abiama. Eze, lekwe ka ndị iro bụ ọgụ wee bịa n'obodo anyị na-egbu anyị, na-egbu ụmụ anyị, na-egbu ụmụ ụmụ anyị, na-egbu nwunye anyị, na-egbu di anyị, na-egbu nna anyị na nna anyị. Ọ gịnị ka anyị mere? Eze Ebube dododo bịa ka ị bịa bịa nọnyere anyị. Ọ bịalụbụ onye anaghị abịagbu ya, mana mgbe ọ ga-ana mbụ mbụ anaghị abụ ya. Mana ndị abụ ọgụ wee bịa na be anyị sị ka a bịa gbuo anyị, a sị m ka ha na-ana ka mbụ mbụ bụọ ha. A sị m ka ala Biafra n'isi ha n'aha Chukwu Okike Abiama. Eze Ebube, o nwere ihe anyị mere ndị Naịjirịa gọọmenti? O nwere ihe anyị mere ndị amị? O nwere ihe anyị mere ndị polisi? O nwere ihe anyị mere ndị ọchịchị? O nwere ihe anyị mere ha? Ihe anyị na-azọ bụ nnwere onwe, nnwere onwe nwoke, nnwere onwe nwaanyị, nnwere onwe ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị. Ọ bụ ya ka anyị na-azọ. Anyị ejighị egbe, anyị ebughị mma, naanị okwu ọnụ ka anyị ji eje. Eze Ebube, ha wee na-egbu anyị, na-emegide anyị, n'ihi na anyị enweghị ọnụ na-ekwu. Papa, ya mere anyị ji kpọkuo gị ka ị bịa bụrụ ọnụ na-ekwuru anyị. N'oge Elugo, mgbe ị ga-ekwuru anyị, mgbe ị ga-asara anyị okwu ahụ ha gwara anyị, mgbe ị ga-ekwuchitere anyị ọnụ anyị, ma kwuchiere Maazị Nnamdịka n'ọnụ ya. N'aha Chukwu Okike Abiama, Eze, ị ga-emezi ya n'eke, ị ga-emezi ya n'ori, ị ga-emezi ya n'afọ, ị ga-emezi ya na nkwọ. N'aha Chukwu Okike Abiama, Eze Ebube, arịọ m gị n'isi m onwe m bụ nwa Eze Chukwu bụ Ụzọmba, Eze, bịa gosi ihe ịrịba ama gị. Naanị gị bụ onye ji ike jide ndụ. Papa, enweghị m ike, enweghị ndụ nke m nwere, mana ọ bụ gị ji ndụ m. Ọ bụ gị ji ndụ m, ọ bụghị mmadụ, ọ bụghị nwoke. Nna, bịa chekwube m. Bịa nye m ọgwụgwọ nsọ, bịa tinye ọgwụgwọ nsọ gị n'ime m, ka m nwere onwe m, ka m nwee ike fee gị ofufe, ka m nwee ike jeele gị ozi ruo mgbe ebighị ebi. Eze Ebube, ama m na ị ga-emere m ya. Ị ga-atinye ọgwụgwọ nsọ gị n'ime m. Oge Elugo, mgbe ọgwụgwọ nsọ gị ga-abata n'ime m. Oge Elugo, mgbe anyị kwere m na nkwa na m ga-enwere onwe m, na m agaghị anọgide na ntaramahụhụ nya nya wee ruo mgbe ebighị ebi. Eze, bịa napụta m, bịa kpuchie m dịka ọkụkụ si ekpuchi ụmụ ya. Wezigara m anya ndị iro, wezigara m ndị okwu ọzọ eme ọzọ, wezigara m ndị nkwutọ, wezigara m ndị ufu obi, wezigara m ndị ọnwụnwa, n'ihi na ọnwụnwa karịrị akarị. Eze Ebube, wezigara m ọnwụnwa n'ilu, wezigara m ọnwụnwa n'azụ, wezigara m ọnwụnwa n'aka nri, wezigara m ọnwụnwa n'aka ekpe. Ekwena ka ntinye aka m n'ihe rụrụ arụ, ekwena ka ntinye aka m n'ihe dị njọ. Eze Ebube, jidesie m ike, bịa jiri m jewe ozi, jiri m ụlọ ọrụ. Ekwena ka m kwuo nke isi m ekwu na. Eze Ebube, ụbọchị ọbụla m kwuru nke isi m ekwu na Chineke taa m ahụhụ, ụbọchị ọbụla m kwuru ihe isi m ekwu na, Eze, tawa m ahụhụ. Mana dịka m na-ekwu nke isi m kwuo ma na-eme nke isi m mee, ọgwụgwọ nsọ ga-adị n'ime ndụ m. Ọgwụgwọ nsọ ga-adị n'ime ndụ m. Aga m enwere onwe m, enwerugo m onwe m. Enwerugo m onwe m. Dịka ị gwara m sị na Biafra anatago, otu a ka m si na-ekwu na m enwerugo onwe m. N'aha Chukwu Okike Abiama, ekene dịrị gị n'isi Biafra si niile. Otu isi nye anyị nwere onwe, otu isi napụtara anyị Maazị Nnamdịka anụ, otu isi gbochapụ anyị nyanya, ma ụmụnne anyị ndị nke nọ n'ụlọ mkpọrọ, otu isi anapụta ha n'otu n'otu. Ekene dịrị gị, otu isi aga n'ụlọ ọgwụ pụrụ iche iche agwọchapụ ụmụnne anyị, ma anọnyere ha, ma nye ha ọgwụgwọ nsọ. Otu a ka ị ga-esi na-arụ ọrụ Ebube gị ruo mgbe ebighị ebi, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. 5:5:5 Jehova bụ onye na-azụ anyị dịka atụrụ, ọ dịghị ihe kọrọ anyị. N'ebe ịta ahịa nke ahịa ndụ ka ọ na-eme ka anyị makpuru, n'akụkụ mmiri nke izu ike ka ọ na-edu m nwayọ, ka ọ na-eweghachi mkpụrụ obi m, ka ọ na-edu anyị n'ụzọ niile nke ezi omume. N'ihi aha ya ọzọ, ọ sị na anyị eje ije na ndagburugburu onyinye ọnwụ, na anyị agaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na ya onwe ya bụ Jehova Chineke nọnyere anyị na mberede na mkpanaka ya, na ya onwe ya bụ Jehova Chineke na-akasi anyị obi, na ọ na-edosa anyị n'usoro n'ilu ndị na-akpagbu anyị. N'ike anyị ka o wezụgara ihe oke. Naanị ịdị mma gị na ebere gị ga-agbasolo anyị n'ogologo mbọsị niile nke ndụ anyị. Ị ga-eduga anyị n'ụzọ ụlọ nke Jehova n'ogologo mbọsị niile nke ndụ anyị. 5:5:5:5:5 Ọ ga-adịrị anyị dum na mma n'aha Chukwu Okike Abiama. Umunne m o gadara anyi na mma. Aha m bu Nweze Chukwu bu Uzomba. Nke unu ma dika Don Prince, Sampe Master, Akaji Ofu Igbo. Asị m nke onye chiri ya zere. Chukwu Okike abịa ma ekwuwu ya sị na onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta n'ike na ebube na oge elugo mgbe ọ ga-apụta na ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. O nwere ihe ọ tinyere ya n'aka nke na-ata nchara. Ihe ọ tinyere Chineke n'aka anaghị ata nchara. Ọ naghị elu ule. Ekene dịrị Chineke bụ Chukwu Okike Abiama, onye ike niile dị n'aka. Ya nwa bụ Chiolaguzo Ogbuenyi. Ya nwa bụ the God of Biafra, the God of our ancestors. Ọ ya nwa bụ ihe kwuru okwu sị na Biafra ga-abịa n'oge nke anyị. N'oge a bụ oge Biafra. Ihe a ka Chukwu Okike Abiama kwuru wee sị na nwa mbụ Maazị Nnamdi Kanu na-aga ịdaba n'aka ndị ilo na ọ ga-esi n'aka ndị ilo a wee nye anyị Biafra. Na mgbe ọ ga na-apụta na ọ ga-eji Biafra wee pụta, ya bụ okwu ọnụ Chineke ga-adị ile. Kama okwu ọnụ Chineke na-agaghị adị ile n'igwe na ụwa gabiga. Okwu ọnụ Chineke ga-adị ile ruo mgbe ebighị ebi. O nwere ike ọ bụrụ na ọ na-adị anyị, ọ na-eme anyị vamvam n'anya, ọ na-eme anyị tintim na ntị. Ihe nketa nke alaeze Chineke ka o kpughewere wee nye ndị nke ya. Mgbe unu ga na-ele anya mana unu agaghị afụ. Mgbe unu ga na-anụ na ntị mana unu agaghị aghọta. Ọ bụ okwu ọnụ nke Chineke na ihe nketa alaeze ya ka o kpughere nye ndị nke ya, ndị na-atụ egwu ya n'ime mmụọ na eziokwu. Maazị Nnamdi Kanu na-atụ egwu nke Chineke. And Chukwu Okike Abiama, ya nwa ọ mago ụbọchị Maazị Nnamdi Kanu bịara. Mara ụbọchị ọ ga-abanye n'ime ọnwụnwa. Mara ụbọchị ọ ga-apụtakwa n'ime ọnwụnwa. Mara ụbọchị ọ ga-eji Biafra wee bịa. Chukwu Okike Abiama edewo ya. O dewo ya ma kwuo ya sị na ọ dịghị amamikpe dịlị n'isi Maazị Nnamdi Kanu. O nwekwana amamikpe ga-adị n'isi ya. N'aha Chukwu Okike Abiama. Ụmụnne m, aha m bụ Nweze Chukwu bụ Uzomba. Nke unu ma dịka Don Prince, Sampe Master, Akaji Ofu Igbo. Site n'ike nke Chineke, abụ m nwa afọ Onogbanike. Onogbanike dị na Enugu State. And Enugu State dị na Biafra. Site n'ike nke Chukwu Okike Abiama. Ọ bụ eziokwu, o nwere ihe na-aga na line, online Facebook and ebe ndị ọzọ. Many messages have been coming to my Facebook page, and some messages have been coming to me. Questions, many people are na-ajụ everything. I don't want to answer the questions because I don't want to rehash n'ihe gbasara ya. Achọrọ m ikwu about it. It's true, many people gonna say the message concerning Sampe Master Don Prince rejecting the sum of 1 million naira from one Mrs. Nkechi Nyele Asiegbu. Yes, of course. It's true. Because I am na ndị mmadụ ga na-ajụ ihe ahụ ọ wụ eziokwu. Kedu otu o si wee mee? And many people ga na-asị na ọ bụla eziokwu ma ọ gịnị. But glory be to God, the conversation you saw online is true and genuine conversation. The conversation I made it with the woman. Ọ kpọrọ m, I received a message, and that message alright, I received a message that was on November 21st, day before yesterday. So, and this message, awesome, Don Prince, Nwa Chineke, I'm Mrs. Nkechi Nyele Asiegbu. I hope you are doing well. I just listened to one of your message or prophecy you made since 2017. Honestly, you are among the chosen one. So I thought that now, yes, maybe that now the person money an eku bo a genuine and somebody ngasi no onye na atu egwu nke Chineke. So and see, thanks so much one name, because I really appreciate onye obuna send the message. I will appreciate it, and I will be happy. I will be happy. For any message, I don't keep message. I will reply back with happiness. So, Mbesia, thanks so much. One day, Mbesem, I heard you have health issue. So, I was divinely told to be a blessing to you. Someone sent your account number to me. So, you are going to receive a token from me. Just manage it for your medical treatment. I will still talk to you later. Onye na agwakwa mi ha ka bukwa the same woman onye si ni afu ya bu Mrs. Nkechi Nyele Asiebu. And now, mwa reply ya ya back. We see ya. All right. Thank you so much, one name, for your kindness. I really appreciate. May God bless you. Osim Ise Nwachukwu, just get well soon for us. Never be distracted by those evil perpetrators, them that call themselves criminals, DOS, Chike Dozem and Kul. They are the evil saboteurs. Don't worry. I just sent 1 million naira to your account. Just manage it for now. Let's start your treatment from here. You will get a lot soon. Yes, of course. The Bible says in Matthew chapter 7, Osigi, do not judge so that you will not be judged. And the same Bible, Sigi, now before, ine wupu wane gi ahihadi ananya, giburuzo nezanya ki imala kumwele, uku osisi diginanya, kibu pia. Before, ine wupu wane gi ahihadi ananya, buruzo, jionwe gi ajuju, kemala kumwele, uku osisi kuginiru, ige buzo bupu, ibu diginanya, bifi ine bupu nkonyozo. Before you judge anybody in your life, you first of all ask yourself question. And before you ne bele na say back to sender, before you ne bele say mother back to sender, nyochi onwe ge nyocha. Malaka, you bele anye na say back to sender, ijuko ofo, maka no jofo gana. Before you na say mother back to sender, nyochi onwe ge nyocha. Imaihe back to sender buna asusi ibo. Ihe back to sender buna asusi ibo bo. Obialibum buongwea. So do not judge people so that you will not be judged. That is exactly the scripture. What the scripture says. Biko. And after this woman, ka odele mi ha, the thing about how jail manya. And in my spirit, anybody of honor, in our chat, if you are chatting me, if you are having any conversation with me, first of all, I will communicate with my spirit. I will start to communicate with my spirit. Who is this person? What are your mission? Do you have evil agenda, or do you have a clear conscience? That is a kind of person I am. Otobu no so yade. Each at one, ngebuzo, jo wom ajiju. Kamari henga asage, kan harime mistake. And immediately, this woman ogwala meha wesi akun. Sorry to disappoint you, my beloved sister. Not me. And not my generation. Yes, of course. The reason I make that statement, not me and not my generation, Immediately the woman said, "Don't worry, I just sent 1 million to your account. Just manage it for now. Let's start your treatment from here. You will get a lot soon." And still says, the same woman, Wesim, "Don't be distracted by those evil perpetrators them that call themselves criminals, DOS. I want to tell you something. The Bible says that I and my Father are one. Anybody that loves me must love my Father. You cannot love me and hate my Father. You cannot love my Father and hate me. We are one. We are one. DOS and Mazen Namon de Kano are one. Muwabu Don Prince, Sampe Master. Munan Nam de Kano, bo one. Nam de Kano na DOS, bofu. DOS and indigenous people of Biafra Nine, bofu. Indigenous people of Biafra Nine na, the whole Biafra Nine, halcha bofu. Biafra Nine, ebe Biafra Soturu, ofu kaibo. If you believe and love Mazen Namon de Kano, you must love his subject. If you believe and love Mazen Namon de Kano, you must love his subject. You must love every structure of Mazen Namon de Kano. All the foundation of Mazen Namon de Kano, you must love it. You cannot love Mazen Namon de Kano one side and hate him one side. No. Mazen Namon de Kano is fighting for you, your generation, your children's children. And the same thing, Yawanonwe and his subject are one. Because, my beloved brothers and sisters, if you are coming to my chat, my WhatsApp, my Facebook or anything, if you are coming to my timeline to say anything, because make sure that your hands are clean. Do not judge anybody. Do not judge anybody. Do not. I am not the type. Biko, I'm begging. Now, Wesia, the worst mistake you make now is referring DOS as a criminal. And that is the worst mistake that woman made by Igwam Datin. Obu no kuloku about it. I will still ask God question. I will still ask my spirit question before accepting such offer. Can we come on boss Abia? Now, the worst mistake you made is referring DOS as a criminal. I am a purely honest Akajo Fibo. That is the truth. Abu me purely Akajo Fo. And the Ofonji, Obolonwo tenyere mo ofo, Obolonwo ayinyere mo ofo, Ofonji is spiritual ofo. The staff of truth, honest truth, honest staff, staff of honest, the staff of holiness. I will tell you how I become Akajo Fibo. And now, by special grace of God, I was in my dream. Iha neme na neither March or May. It happens this year. I was in my dream. And in that dream, I saw myself in another world. Mfuto mwomu nobodozo. And that world I saw myself in, the people Nnafo Anaha know my language. Please, those people that is calling me, don't call me. Please, I don't need this now. Biko. Nwefo mwem no obodozo. Oboda unfulo mwem. Anaha Anibo. Anaha know English. So, mwa no mwem. Mwe pute bang, wesi, mwe fundi nona epa akbo. Mwe fundi nona epa akbo, mwe kede ase, ona we donu, onwe lo nye yele monu. Nsi adalo kwan, onwe lo nye yele monu. And that village ebe mwe toro mwe mi hang, The village itself, bo dika olden village, ujona atom. So the next thing bo mbia funwa takere, unwa 5 years. Nanyam, the unwa bo unwa 5 years. The unwa takere potasem onko, nandi ada anu hineku. Ne yanya chiwi ochi. Is nandi ada anu hineku osem years. Nsiya kedo otugi unwa. Sanu him neku. Why nandi ada ni him neku? Or wesem. Na yan wan ogo na alibo 25,000 years ago. Nyan ogo na alibo 25,000 years ago. I marveled. Nebi anya, si obele mwa hakage, no na alibo 25,000 years ago. So, biko, ndi na pom biko, please stop calling me. Nsi obele mwa hakagi noro na alibo 25,000 years ago. Osim na mama nwata. Osim kansolia. Nwe soro mwa anaga. Osim ebo obo na ya zoroko kan zoko eba an. Na wachi ebo zoroko nzoko. Ebo zoroko nzoko. Onwele eba eje gide we puto oburu nuku ten mili. Nuku mili di die. Eba an mili di. Ndi mwade nona achu aja. Many people no ndi yi white no kwa the other side na ekpele na achu aja ndi nkozo no ru the other side na achu aja onwele side okute dicha ano na egbu anu ona awusa obare ya the girl the small girl se maga kwa na ebe ahu wechili mkpuru cowries iha ina kpe abu ego oyo o wechili mkpuru ego oyo ano chinye m naka wesim ka nweli achinye na mmiri ahu. Nwele that ego on yo. Chinye ni ime milian. That cowardice. Nchinye ni ime di mili. Mwini yesu kwele na aga. Mba ige gide ige gide lute nuzo. Mwe for somebody. Otu andi kwa the person di. Otu mdi ka onye anu di. Onye mana ihe di ziche bu no yi pure white. O yi trouser white. Yili so, akwa di ka singlet. Pure white. Ovu dada. Dadi ana akbona ana. And daddy and acha pure white. Ina ya na daddy obona kawori sijite na daddy. Umu wanyi bo. Nonake nina abali yegu. Umu wanyi bo. Nonake abali yegu. Ndi anina abali yegu yiche white. De man ononoro. Ona kwegu. Ogu kwegu kwegu otie. Sampe. Ogu kwegu kwegu otie. Sampe. Mba muna de gelo na agafi. Owe tie sampe. Nsia ehe dalo. With hope, nche no mu wa ka o na akpo, nche no mu ka o na ekene. The little girl sim no. No bulo kwa m ka o na ekene. Na fo onye abu sampe master. No onye ebidogo tuwe egu over 5000 years ago. Ka onye abido tuwe egu. Na fo abu sampe master. Nsia onye di young otu a. No turn the code. Awesome yes. Na fi abu sampe master. Nsia, no kwa otu msa agu egu. Ko sa agu egu. No na boro ngu kwa egu. Ntie sampe. Owe, ochi wama ochi. Simu ka mwini asolu. Mwini esu kwe na aga. Mba ike gide ike gide. We lute otu ebe. Ne. Mwefu ego. Nnono. Iye ndi ibo na akwe abu. Eze nnono. Nnono anaza ego. Di nnono awe fele webia. Mgbe nnu na ahụ fetere wee bịa. O nwere ihe nnu na mkpadoro n'aka ya. Osisi. A staff. O kpadoro ya n'aka ya. Ọ na-acha white. If not because of where I am now. Nkara egosi unu. Ịga gosi unu that staff ahụ na-ekwu okwu ya. So, that staff nnu na kpadoro ya n'aka ya. Ozugbo bịara bịa gafee m. I marveled. Nze ya. Ujo na atum, eche mna di nnono biya liburu mu. The next thing di nnono anachite kwa azu. Obele unwa muni yesu su matu kwa na ujo. Matu kwa na ujo cha cha kam nodo. Njili ujo, eju kwe mu ujo mana. Because of, oh ihe obele unwa agwara matu. Na sos obele unwa bihe na anu my language. Na anu ihe mneku. Because of that, I just cool down. Ngoto unwa mana, su matu kwa na ujo nsia o. Dinu no na chita azu. Mbe dinu no na chita wele the second time. Fele lutem na oko. The next thing. Obya ni ilum. Drop o the staff. That staff o jenakia drop o ya ni ilum. mbo drop that staff nilum ozuban obido na anyum nsi din no na anyum nsi nisi nsi ahọ na anyum nisi bo calories dies ikiribe ufada na kpia ikiribi ufada na kpia ego oyo ufada na kpia eze ego calories mkpuru ihe akoka di bed that nuno na anyum nisi o we nyucha mu nke anwu nisi we mepon ya we gbo nke ogboputara n'onu nke ona akpo akaraka o we kwoputa nke anwu akaraka o kwoputara o di 10 in number kawo di san onyukwasiri m di 27 in number 27 in number so after everything din nuno fe natchiwaz mgbe din nuno na fe na anachiazu the small girl western can pick it the staff kam ntinya ka pick it that staff njirujo we wele akanni tinye kan wote the staff the thing shock om the girl sim kan wele akepe tinya aka wele the staff we wele akepe tinya aka we wote the staff jidi anaka mgbe jidere anaka obula ofo mgbe jidere that staff an naka the girl sim kpokoteje ihe anine mgbe bido kpokotewe ihe anine e kpokoteje mu the thing the girl we nyewe mu ndumodu the first thing bu na osim uja atukwana m na ifa na ifa na o na abia once in a sanctuary na the offer na abia once in a sanctuary na that staff na abia once in a sanctuary no because no bigi docha and aka gi docha ka oji we bia kute gi na oda abia kute mmadu ncha we se mmati nyekwa na aka na ajo ihe ma nwakwa na anwa na ndum tinye aka na ajo ihe na mbosi ntinyela aka na ajo ihe ubosi ahu na the staff ga alapom na ubosi a na nga anwu osema tinye kwa na aka na ajo ihe that na this staff no ezigbo ihe ka obu na this cowlis na ezigbo ihe ka obu ma tukwa na ujo nsi a o ujo na atukwa mu mana nne pretend na ujo ada atu mana within me ujo na atu munia esolo ozugbo munia na eso ka m make a step and two onwere ebe nchefuru ikoro unu since anwu mu na the girl na aga ihe a since anwu munia ji we bido from ebe a munia meet to the end of ebe anwu the eze nno no biara chi nogide ojie chi nogide ofo o kam sikena na chi ejigo ihe kalile about 20 to 13 times since I'm on the anu ikwi ha chinogide ojie chinogide ofo atu chijie enafu ndi mmadu ndi gara ahia anana like since I'm na eba na ekwi ha chi ejigo ugboro 5 or 6 fukwa ugboro 5 or 6 chinogide ojie chinogide ofo atu chi fo ifu ndi mmadu apata na eme another activities ndi na aga ahia ana aga atu mgbe mu na the girl so na aga after kamonia the girl fochala that the man onye no na akpojita bo nke ade kamwa after kamona mu na fochala ya onwele international airport the there plane one plane fefe the girl was telling me makamwa sia ya kedebe plane na aga the girl was telling me sim na this plane ni abukaraba airport the girl sim ni ha bu Calabar airport nsi Calabar airport bi a osim air mana bido from ebe anu nno lo na du airport ana me kiri the airport all dem very close all dem ka ihe o ga abu ngo 1 2 3 4 5 o tam se na bi a now before na guri a 10 elugo me ebe anu all the key head can one pole of electric like by measurement of tape on we dey 100 feet otumsi ene anya ebe 30 meters so immediately on osim ni ha Calabar airport mana nne ni anya odi nso mana ngawozia ya oteka oteka after kadin no no nyocharam that and say meche de ten po the girl se mpokotechi ya ni ne mpokotechi ya muna the girl biaza kai fo ozugbo na abia kam make step kamo ne afo ntete that was how I wake up from the sleep imana immediately ntetere oburu na the ofo that staff an mpikite na nlo odi ni shibed m ntetora that staff an dinishi bed m ntetora otan sifia na nlo we wolu the staff puta otan kan sitete obu na otukwasiri m nishi na ndosere nishi ota alalola odi m nishi life reality ntetora and all those things ni no sim pokoteche otan o sim pokotia ntetora oburu na the thing wo saram na akoko na the same issue bed m akam otu aka ụfọdụ nsi kpori ya n'aka teta ụra reality otu aka nsi kpori ya n'aka teta ụra reality I became afraid amalọ m ihe m ga-eme I started asking questions I went to so many places yes in truthfulness and everything I went to both traditionalist Christians everywhere agara m n'ụzọ ọdịnala agara m n'ụzọ ụka gaa US mgbe m na-aga ka m gaa US the first time m bịara ịga US that was the day ihe anwụ mere m wee binye I called even my mother see ya look at what I saw my mother came even my mother-in-law onye ọbụla became confused I na-achọ otu anyị ga-esi wee chọta solution of that thing because ndị nke a dị m n'aka okwelo n'isi m n'aka pụọ ụta ọ dị m n'aka ka o si dị m n'aka okwelo apụ So, I now have a solution. Later, like about some minutes later, the thing I dapum. Mpoluze ya, puse, otu ebe. Mbwempo, mbiabia, mbukote ha chani ine, because all magnet ifu romnaka a magnet. So, mbwempo, mbukote ebe, puse ofu ebe. The next thing, bo, anyase na iga aga juese. Na akwadoze iga juese. Within 30 minutes of that time, the staff mpotazi afrozim the staff anya at all oburu soso ihe for the body cowlis mana from the staff ojotwam na chiteze azu later eban oburu na ihe mfuze na eban obuze mfuze the staff and the abubugo that feather that ihe na ahun eze nnu na ahun nnu na anwụ fele fele wee bịa the ego ọ bụrụ the feather ya feather that is abụbụ ugo ka ọ na-akpịa n'asụsụ igbo abụbụ ugo na-acha pure white ibuọ ka m fụzi n'akụkụ the staff n'akụkụ ọfọ ahụ so ọ ka na-ekwukwa another thing dịkwa mysterious pụtara mfụrụ there one buddhist thing one of them bụ ihe mgbanaka ihe akịta ife akịta mgbanaka this one nkịta nna touch bụ ihe dị mysterious mfụrụ dị ife a dị two abụbụ ugo a dị two the staff and the cowlis and that nke ọsọ na akara aka nke ọsọ na akara aka ihe a niile bụ ihe so wee bịa ụjọ wee bido tụwa m wee bido jụwa ese ana m ajụ ese kedu otu ọfọ m lọrọ na nlọ m si teta ụra wee fụ ya n'isi bed m otu ahụ ọ sa acha pure white ka m si wee fụ ya n'isi bed m cowlis ọ bụrụ na ọ dị m n'aka na ndị wụsachara n'isi bed m dị di akara aka ofu ebe ahụ aka ofu ihe ahụ di kafia fedal abụbụ ugo ofu ihe ahụ that was the time I started asking questions I started asking questions, both traditional and a Christian way. I went to so many church to ask questions. I went to so many traditionalists to ask questions. But still yet, till today, nobody have given me the right answer. Onwe boye nyelem the right answer till today. Only that the same little girl I saw in my dream, bukwa only a girl, boye kana abia in my dream, enye mansa. She alone is the only person enye mansa till today. Njina la na kan hiola, nehihie, the next day na boabia. Mfu ya muni ya norona apanka ta the next thing onye direction. Direction onye remka ne follow. That was how I become Akajofo. Akajofo Igbo. Because many of us may be asking, get the meaning of that Akajofo. That staff is the staff of holiness. Spiritual staff. And after that, Owelo, on 17th May, I got a message. The same little girl. The girl told me to go and arrange all the Igbos. Both ndi Igbo nine. O te gaka this instruction on Abia. Gather Igbos. Gather all the Igbos together. Kajiko onwe ha ono de ko kwa aziza. Is this 17th of May, the message came. Bia, after the message came, Omeche, Opo, Emele mi hose kamme, Unka haga, Owelo on 21st May, the same message came again. When you see him, automatum, the automatum wonye lembo, osem, ni honye nye mubo, But 9 days from that day, no bon a memory hang was a kamme that I'm going to die. I became afraid. Ujo bamaro. Mba ujo baramaro. The next thing is this. I now started making calls, arranging many people. And by special grace of God, Chineke Mamala, I have been with the people. And our leader Mazen Namondekano, Oga Adriana Ma, by special grace of the Almighty God, the message came to me and I passed the information. And I believe by special grace of God, Mazen Namondekano received the same message and mayor approved. Mbomere approved immediately on 29th of May. Mwebido, wega wijia. Mwebido, wega wijia. Men, mwete wonde, mwetere. The message is him. Umuwoke anambara abo. Umuwanya anambara abo. Umuwoke enugu abo. Umuwanya enugu abo. Umuwoke ebonya abo. Umuwanya abo. The message is him. Na kamokondi ibonine. But let alone, I was advised instead of ipokondi Igbo nine, na ipokondi Igbo nine adrizi. So I was advised by so many of relations. Hasim na is better na gaga pota umuoke anambala umuanya anambala obugodo ofofofof different states kajiko onwe ho no. Kahabulo point of contact nye ndozo na anoro die. Kaime die bele. Na that player, osa ime, ne direction onye laye, let us carry the direction. And by special grace of God, we start it on 29th May, 2021. Mbae bidolo yabo, bele. I was on fasting on 27th and 28th. the message came again. Instruct me exactly what I will do. And that in message, the same thing, I carried it out. Mpa said the message to everybody. Na biko onye na abia de ekpele yiri white ina abia de ekpele na ehi geji ihe niile ngwara ha jide o gini ka msi ha jide okute nnu aki ojuku ina abia jide okute jide nnu jide aki ojuku jide omu umu nwoke gejide omu ahu ga emegi imankwu okwu. That communion between you and the spirit, you are going to communicate. Gina, your spirit is going to talk. Chineke biama amara. After the instruction, many ngasigi biya France accepted it immediately and he may implement the way we do usubo. And I'm expecting about 20 to 30 people, but ndi biala the program lose up to 100 and na the program. Igbos, the whole Igbo nine not there. Some people from Ndili present in Karaba not there. Ndili present in Akwa Ibom not there. We started the player. According to the instruction, the direction of the Holy Spirit, that is that little girl. And when we started that, after the cross, the time for us to close the player. After we are about to close the player, so the instruction was says that orko only orko, that is calabash. Calabash, but it's a mood calabash. Oko. Owesisi wele di okute tu unye ni ime do oko. O wele di okute, odoso oko na anasi, wolo okute tunye ni imia. Onye obo na wolo okute tunye ni imia. Ose ha pota aja, onye obo na nabia ge e pota aja from obodea. Oge e pota aja from state ya ge represent state ya. Ufodo pote chela aja from their state. Opoglu hancha ni ne ponye ni ime de oko. Iho tinye ni mo ni ime de calabash bo. Okute. Oji ugo. Oji bebele. Onye obona umu weke ni ine ji represent state ha. Ofofu oji bebele. Oji ugo. Ko tinye ni ime de calabash. Just write it down. Oji ugo. Okute. Aja. Mporaki ojuku. Na omu na ni ya ko otinyele ni imedi the calabash o we bi do pe ekpele. After ka ekpechele ekpele, we now raise that offer because the instruction they gave me bo after that I'm going to raise that offer Igbo iho kpore ya bo offer Igbo ko kpore ya, you are going to raise that offer Igbo. And after that offer Igbo, after that prayer, I will let that offer Igbo. Immediately, we declare a word. Says, Agwaram Hasia, Anyama Seba Po, Ole Sika Chine Kazalanye Bele. Obona Chine Kazalanye Bele, Omulonye Gesheba Po, Anitalin is going to be here until God answers our prayer. And by special grace of God Almighty, God answers our prayer according to the direction. He answered our prayer. After Kaipeche Ebele, raise the offer. Immediately, one raise the offer. One when you do offer in. Wolo offer metu na the calabash to bless Ihe Anine. Ijia webe Ebele, the calabash webe don wolo ako. Ozubo ni emia the calabash, the Aja Anine, webe don ne mwako na asoka kia ite. Ito shi yere noko ne me puto 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 puto. Ona asu ke bot nye loko onye obona aneti. Onye obona di surprise. Even I myself had them surprise, but eji de si mo wumi ike. So, ihe akitabu ihe ili ba ama chineke mele. Chineke meguru. through that offer that made me to know whom I am. Oh ya mele nji we mara ebensi no nye mbo. Oh make ya mele nku oku nko wali onye obona se. Mmili siri ike ka Chineke jiri kpo aja. Wala aja siri ike we kpo mmadu. Onwolo onye no n'uwa shi n'enu da. Onwolo onye no n'uwa na aburo mmiri. Onwo onye no n'uwa na aburo aja. Chineke ji mmiri. Before the osigi that the world toto sikwo ya echo from toto sikwo na the scripture but osigi that na owa onwolo tu owa de funa mbo na uto owa de okirikiri mmiri ka owa ni nebo chineke bia separate mmiri from the stand separate from mmiri ko ji separate nwota aja from mmiri yan ko o separate mmiri di che o separate is let there be earth see ha cha nine ihe a nine e separate yeah. And after ka the thing separate che kedi ihe chineke mere chineke bia wele aja the same aja ka chineke kpokoro nya na mmiri jiri ya we kpo adam we wele ya kpo adam and eve she say na koko adam we kpo eve this is to show you that every woman being is water and the guinea sand. All time say kwoku mmiri na agbam naru. You are water. And mmiri ka ibu. Buru gini aja. Mgbe ige anwu. The same aja ka oge egwu ana megeni. Nye gi. Whether you like it or not. Onwuru onye ga agbanari mmiri. Onwu onye na agbanari aja. Onwuru onye no wana na ha agboku na aja. Ya mele nji si. Nwoke obuna na anwu mmiri. Nwanyi obuna na anwu mmiri. Nwoke obuna na agboku na aja. Nwanyi obuna na agboku na aja. Nke gbalo ukwu na ana. Nke zodoro ukwu na ana. Chechichi imegide maazin na monde kano. Anagetu weli onye dotua. Na hachiko keke abiyama. Onye obona na angu mmili. Onye obona na aboku na aja. Nke chile chichojo nisin na mde kano. Asim na anagetu weli ye na hachiko keke abiyama. Anagetu weli onye dotua. Ni ino jofa gana. Ya melenji kwa ya nambo. Kwa ya kushie yikesi. Iho obona ineme. Me kesho. Ni jofo make sure na ka gi docha. So back to the reason I explain this is because this woman after the woman just sent 1 million naira to my account. Sorry to disappoint you my beloved sister, not me and not my generation, because mamburu ihe mmadu metere mmadu amambukonu nke metere. Not me and not my generation. One name. The worst mistake you made is referring DOS as a criminal. I am a purely Akajofo Igbo. I served the spirit of my ancestors in truthfulness and in holiness. I cannot be bribed or bought over. Please, Sampe Master and my father, Mazen Namondekano, are one. DOS is my father's subject. If you love Mazen Namondekano, you must love his subject. Please, one name. Send me your account number now. Let me send the money back to you in peace and respect, or I will withdraw it and burn it to ashes. I have received the alert of 1 million, but I am not the type to be bribed or bought over. Thank you for your goodwill and kindness. Now, here I know that she's here. The person, I know that you are here watching me live and direct. If I'm lying, you can come to online now. Say that I'm lying. No, our conversation is still here. I know no organ ever now. So I don't know you. You know me, but I don't know you, because I'm from Giniru Niru. But look, I know that now. Na ima onwogi onye nneku mu na me nwele ihe amunwe. Now she replied me some something wachineke. It is not like that. Nobody is bribing you. All we are playing is for your health recovering. You need this money for your medical treatment. Forget about those deceiving you, hiding under the umbrella of so-called DOS. It's time for you all to call them and demand for our ESM phone. Mazen Namu Dekano cannot fight for us in DSS custody. Mwachuku, you better realize that this is a divine direction to help with your medical need. So accept it and stop behaving like kids. Those people you believe on will never want your goodness. Daru Mwachineke. Mwesia, get behind me, Satan. See, my dear sister, I live in this world. This world does not live in me. What lives in me is greatness, and greatness is beyond my present around. Mwesia, I am not the type to be deceived, as you said. This is the alert. I know that I am poor and that I need money, but not your type of money, okay? Please send me your account. Let me forward it back, or I will burn it to ashes within the next 24 hours. God bless you for your kindness, but please, I don't need it. Now, listen to me. Listen to me. Because many people have been asking questions. Yes, Anamafu, what is going on? Many people are saying, Inafuku ihenaga na online. Yes. I don't want to make the post public. But the reason that made me to send it out is this. Immediately, she complained concerning and referring the structure of IPOB as a criminal. That was the time I got annoyed. Onye na amalo ebe mmili na obido mara ya oga ha ma ebe oga akwusi we mado bia. You cannot call the structure of IPOB a criminal. You cannot call the structure of Mazen Namu Dekano a criminal. If you call IPOB leadership criminals, know that you yourself is also a criminal. Obu nibe a principal officer. Obu nibe a principal servant. Matter that you are one of the DOS. Because when talking about DOS, Directorate of State, matter that you are one of them. Iburu, a principal officer. I want you to know today that you are part of the DOS. That you are DOS. Whether you like it or not. So, immediately this woman said this, I cautioned the woman and I was expecting her to send the account number. Before the woman sent this money, I have a dream. That was on Tuesday, 16th of November, this month. 16th of November, 2021, this month, I know Nimia. So I have a dream. And in that dream, I was told to be careful. I was told that no will ego nagi but an account. In that dream, Osim, on will ego on agi send an account again. Don't use that money. Will ego gano porozo tu foya. Gano porozo tu foya to no naba. That was exactly the message that came. Meme tukweni aka. Na obeziokwu na onodu m na nna ya aru and onodu madoro ma, but I should not touch that money. For those people who na akpo mi yi m foro no na ihe na m message m ndi na asem na nkali iwele the money we kwutowa ha nwele ke na kwesiri iwele the money jiri ame gbo mkpa m na kwesiri send the money to motherless baby na kwesiri send the money to this. Let me tell you, I have been going to motherless babies and the hospitals and the Ebobona for visitation and for even trying my best to make sure that anybody Obona Mbiokte in a hospital, I will try my best to make sure. No nyan potara. I don't know the person don't know me, but I have been doing it secretly. But one thing is this, divine direction from God is different from divine direction from men. The direction given to you from God is different from direction given to you from men. Oya mele o jisi gi. That n'uche chineke abulu uche mmadu. Uche chineke ni uche mmadu abulu ufu. Mmadu gane eche nki ya. Mana chineke eche sigi heni ine. God told me. Otu anu the voice si gwam. And the instruction si gwam sim. Don't touch that money. Wole gangu. Gano oporozo gatu foya. So you as a human being. What you are telling me is that I'm the wrong by obeying the spirit of God. Nam kali ime obey your own spirit. I mean your own words than obeying the spirit of God. I love money. M-O-N-E-Y is money. Many shall get into trouble because of me. On money you solve your problem. None is happy without money. Engage everything with money. Yet, money is the root of all evil. If you don't know it today. Onye obuna like ile ego. Ebe a muwa no. Muwa bu, mu eze chuku bu zomba. Aka jo fi bu. A like ile me ego, man obuna ego ni ine mfuro kan neeli. Obuna ego ni ine mfuro kan geeli. Onwe le ego ga biliche. Ewe soko kan na wagi. E afwana asage. Onwe le ego ga biliche. In war, your generation and war. In our ega for immutan waga and war, in our dress again in a menwagi, or bulu, ega horse gilikwana, begalaga. O for the name I hear name, make you see no ehen nagimetre, ehen nemetre, na, ehen nagimetre, amansogi, ehen negimetre, amansogi, on kimetre, gesogi, kedun kayimetre, ea uchineke sigamekwana, a catent gamea. Ea was a gamekwana, a catent gamea. Oh, yeah, we'll be here, Mitre. I got in your cagana joy him. Emana, he had the Roma, he got in your cagan. Emana, he had kita, nor the Roma, he got in your cagan. Emana, he had the rocha, he put us in no docha. If he had docha, it's no doji. Marona mbang, needs your cagana joy him. In our support, I joy him, it's your cagana joy him. In a big old jaw, in a big begide. It's a gaga gana joy. Make sure that your hands are clean. That was instruction given to me. Don't use that money. Can we leave the money? Go and opolozo. Gaga to foye. And now, I was expecting the woman to reply back to me. Peacefully. Mano onyem reply. Because agwagomia ihen kwa seregwea. Nan nagakwa ibu yoko. Ihen nyeri abu. Next 24 hours. Because the spirit told me 24 hours. And then what I say, in next 24 hours, now I am going to burn that money. Yesterday was Eke market day. And the same Eke market day was a day. It's a day for me. It's a holy day to me. It's a day I keep holy. I want to do it. I want to do it. I want to do it. Ubose, muna chineke jakpare apankata. Ubose, muna mmado. Nye mwelo, mmekoleta. Ubose haon, aji mi akwenyele chineke ugu. Ubose eke. And the same yesterday, 24 hours, ngwala the woman. The message keep on coming. The voice told me again, Don Prince, do not be deceived. Do not be deceived. Do not be deceived. Go and burn that money. Go and burn that money. My spirit told me, instead of burning this money, is it not better to go to hospital and they donate it or go to a place to donate it? That was as a human being, as a madambo, iyakobim na gwam. Okalom makangano nogo. Gany and the mad, eh? Ophobina, Wamonka, Ophobina, some king game. The spirit keep on telling me, go and burn that money. Remember, the voice did not tell me, eat that money. It did not tell me, touch that money. The voice did not tell me, do this, do that. The voice told me, go and burn that money. That was the reason I withdrew the money. I withdraw it as God may have it. I called families and friends. I called families and friends. We are up to 10 or 12 in number. Because na okilikili nke Chineke o na-enwunata onye akaebe. Ihe niile na-enwe onye akaebe. I went and do what? Called families and friends. We went and we draw the money. And after withdrawing the money, my spirit told me, within me, the voice in concern asked him, dash it out, as a human being. And the same voice, Nagwamoku, now repeated, telling me, do not be deceived. Go and burn that money. I waited to know whether this woman, or just send the room account number, like I said, or send it. And after we withdraw the money, I went and burn the money. The video is here. The video is here with me, but I don't want to share the video online. And maybe after my broadcast, I will come and I will release the video. Because many people now saying that since all these things was going on, that I don't want to address people. Yes, I don't want to address anybody. Because I told them, I don't like it, mado. If you are mad in public in a way, and I don't like mad at him. Onye obona na fight DOS. Malani na fight Mazen na Mondekano. Onye obona na fight na Mondekano. Malani na fight IPOB nine. Onye obona na fight IPOB nine. Malani na fight Biafrance nine. Malani na fight both our ancestors. Our ancestors. Biko, that was the reason I went and burned the money. I have burned the money. Yes, 1 million naira can solve my problem. But I don't tell anybody that I have a problem. If I have a problem, I will let you know. I don't have a problem. It's true that my health condition is not good. Yes, of course. But with God Almighty, with Chukwu Okike Abiama, I am healed. I am healed. I cannot sow my hands in evil. Those people fighting DOS, my advice for you, come back to your right senses. We are brothers. We are sisters. Come back to your right senses. We are brothers. We are sisters. Kedulu ige elitia na umunne gi na azongolo onwe, oburu gi wana egbochia. Oburu gi wana egbochia. Kedulu ige elita ni wele ego na enye ndi mmadu ka nwelu onwe gi. Okwa nwelu onwe gi na umu gi na umu umu gi ko hari ibia. Because the more in a share ego, in a nyende mmadu ego, is the more you are delaying your children's, your generation's freedom. You are delaying your generation's freedom. Kedulu oge abarage. Let us join our hands together to win this battle of freedom. Let us join our hands together to make sure that our leader Mazen Namondekano return in peace. Do not put your hands in evil. My advice to Biafrans all over the world now is this. Do not put your hands in evil. And again, make sure you are fighting a just fight. Make sure you are fighting in holiness. Make sure you are fighting genuinely. Make sure ni iji eziobi gi, ni iji aro gi, ni iji ogbugba ndu gi na Chineke na anu ogu ka inwere onwe gi, ka umu gi nwere onwe ya, ka generation gi nwere onwe ya. A fight kwa na ka imegide mmadu ibe gi. A fight kwa na ka iliego 1 million buru ibu ma na opeka. Obo na ndi ndu ta 1 million nge nwete ya. Obukwa no na nwo tata 1 million na nge nwete ya. Maka na nwo, my generation will rejoice. My generation we rejoice. Ezia fakego. Good name is better than silver and gold. It is better that I am known as somebody, Akam Docha, than to be known as a selfish human being. I can never. So, Biko, Mrs. Cynthia, Asiebu, Nkechinyele, please, I beg you in the name of God. That money is not made for me. That money, by the divine direction, is made to be born to Achilles. Please, because I am addressing that name that sent this money, and I am addressing you according to the direction of the Holy Spirit. That money is not made for me, it's made to burn to ashes. And please, DOS you mentioned is Mazana Mondekano. If you call DOS criminal, know that you called Mazana Mondekano criminal. Anya apotakwana, unekwena kai potana social media, na fighter onwai, na nusu onwai ogo, na onwai odoro kwa mma. Ndi ilo juru na social media, ndi ilo juru na Facebook, hana ebe a na watch anyi, hana ebe a na ekiri anyi, ayi puta na agbo onwa anyi mgba, okwa ajo ihe. The best thing I do is what I know that I will do now to address the general public concerning this money. Yes, I burned the money, and the evidence, I'm still with the evidence, and I will keep the evidence. Please, I'm Mrs. Chinyele, or Nkechinyele, Asiebu, I have sent you the video of the money, Mbona Boyoko. I have sent you that. So, you can go to your line and publish it. I will still publish it now. After this broadcast, I'm going to publish it online. I love money, but not every money that I will eat. I cannot sow my hands in evil. And don't allow yourself to be deceived. Don't allow yourself to sow your hands in evil. Biafran soga drono namma. Oga drono yuko namma drono yenta namma. Nkonye chiri yazere. Kobaka goto. Kaye nogwa. Nime mwane izoku. Ihai cholo budo. Udo nishi IPOB nene. Mbwe noro the word IPOB. Malano indigenous people of Biafran. Mbwe noro the word DOS. Malano ageni. Indigenous people of Biafra. Mbe no the word DOS. Mano again, Mazin Namon de Kano. Mbe no the word Mazin Namon de Kano. Mano again, Biafra. Because God told me through my dream, see, a great child is going to be born on the road to success, and he shall save our land and bring peace and liberty. And that great child is Mazin Namon de Kano. And now, God told me that Mazin Namon de Kano is going to come out. Ihele na agi mendilo. Mazin Namon de Kano na agi pota. Odi him bani ine ndilo gaba. Geme kan nam de Kano hafi pota. Ega gaba mbani ine ega gaba. Chuko kika abia magaba nkia. Manamalun. Iho zon nagun. Onye lolo uno. Lalo di uno. Lusia lono. Weporonde madi boye nimia. We me travel me njem. Mgbe oge emeche we bata. Mgbe oge abata ka oge ajindo desere n'uno. Kedo otu unu suwe no do n'uno ahu o desere unu. Maka n'obu unu iche na landlord ga ama mbata. Landlord ga ga abata. Oge ajugi kedo otu unu sibiri n'uno ahu. Ka omara ka unu emebiri unu ye emebi. Ka omara ka unu ahu o hapo olu unu ka unu emebiri ya. Ka omara ka unu otu unu suwe ya sasia do unu. Ka unu akuwa sigi ya. Keep your hands clean. Keep your hands clean. Tibo zobo ai ne meni mo wanyi. Okwe sulo kwa cha cha cha. Okwe sulo. Ne epe epe le kachineke. Na potara ye Mazin Namon de Kano. Mbobu ni ne epe epe le. Tinye Mazin Namon de Kano ne epe le. Na tinye ne epe le neke. Na tinye ne epe le nori. Na tinye ne epe le nafo. Na tinye ne epe le nankwo. Si chineke na potara ye Mazin Namon de Kano. Na potara ye Mazin Namon de Kano. Mazin Namon de Kano ba onu na ekwuru Igbo niile onu nekwuru Biafra niile, onu nekwuru Africa niile, onu nekwuru the whole world. O maazi nna Mondekanu, Chineke napụtara ya maazi nna Mondekanu, ọ ga-anapụta ya n'obi dị ọcha, n'aka gị dị ọcha. Atịghịkwa n'aka n'ịkwọfọ ọbara, atịghịkwa n'aka n'ịkwọfọ ọbara nwanne gị, atịghịkwa n'aka n'ịkwọfọ ọbara nwanne gị. Ka ndị iro na-abịagodo be anyị na-egbu anyị, ka Chineke jiri aka ya n'ọrụ anyị ọgụ. Our ancestors, the God of our ancestors, ka o binye n'iwe n'ụsa ha nwa ọgụ. N'aha Chukwu Okike Abiama, ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị unu na mma, nke onye chiri ya zere. Aha m bụ Nweze Chukwu Bụzọmba, nke unu ma dịka Don Prince Sampe Master Akajiofe Igbo. Ọ ga-adịrị onye ukwu na mma, dịrị onye nta mma. God bless Biafra, God bless Maazị Nna Mondekanu, God bless all the good principal officers, God bless IPOB worldwide, God bless ESN, Eastern Security Network, God bless ndị niile ji ozi obi ha na-anụ ọgụ a ka Biafra bịa na mmezu. God bless Barrister Ifeanyi Ejiofor na ndị ọkaikpe niile bụ ndị ji ozi obi ha na-anụ ọgụ a. God bless you. God bless DOS. Ndị niile, mgbe o kwuru DOS, ma nọ all the good principal officers niile, God bless DOS. And God bless all the lovers of freedom. Ndị niile ji ozi obi ha na-anụ ọgụ. Ma ndị IPOB, ma ndị na-abụrụ IPOB, as well as ndị Ambazonia, God bless you all. Ndị ji ozi obi ha na-anụ ọgụ ka Biafra bịa na mmezu. God bless you. N'aha Chukwu Okike Abiama, ọ ga-adịrị anyị na mma, nke onye chiri ya zere. Ka udo na amara nke Chineke chigide n'ime anyị ruo mgbe ebighị ebi. Aka gị dịkwa ọcha, ile gị dịkwa ọcha, na-ekwu eziokwu, eziokwu, eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ. Ile gị bụrụ onye eziokwu, eziokwu bụ ndụ. Because ọgbaghara na-ada. Malon, onye nwe ụlọ na-aga ịlata, ọ ga-ajụ ndị bi n'ụlọ, kedu otu unu si biri? N'aha Chukwu Okike Abiama, ise, 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 ise. Dear friends all over the world, please, this is very urgent. I receive a message right now. Biko, this message, I want to pass it direct to our beloved sister. This message is going to you, our beloved sister. Mrs. or Dr. Nelly of Ewu, please, this message is going to you now, and I want you to listen to me, now, from now on, I beg you in the name of God, do not put your hand in evil. Do not put your hands in evil. Do not support any evil. Do not put your hands in evil. Do not support any evil. Do not put your hands in evil. Do not support evil. Do not put your hands in evil. Do not support any evil. This message is going to you. Please. Atinye n'aka gị n'ajọ ihe. Akwadokwa n'ajọ ihe. Atinyekwa n'aka gị n'ajọ ihe. Akwadokwa n'ajọ ihe. Atinyekwa n'aka gị n'ajọ ihe. Akwadokwa n'ajọ ihe. And again, please, biko, do not put your hands in evil and do not support evil. Do not support evil. Si ebe ahụ ị na-agapụta, get yourself out from that direction now. Ebe ahụ ị na-aga, si ebe ahụ pụta kịta. Aha m bụ Nweze Chukwu bụ Uzomba, nke ma dịka Don Prince Sample Master aka Jiofi Igbo. Dr. Nelly Afuegbu. Atinyekwa n'aka gị n'ajọ ihe. Ọ sị gị si ebe ahụ ị na-aga pụta. Si ebe ahụ ị na-aga pụta, wezuga onwe gị. Maka na ị na-ewezugala onwe gị, you are going to meet the consequences. Si ebe ahụ ị na-aga pụta. This message is going to you direct now. Si ebe ahụ ị na-aga pụta. Akwadokwa n'ajọ ihe. Shebe ahụ ị na-aga pụta, wụfe aka gị ebe ahụ, because ọ na-aga ili isi gị. Shebe ahụ ị na-aga pụta. Biko, IPOB is not for sale, and we have only one leader, Maazị Nnamdi Kanu. You cannot crown a king why the other king is still alive. You cannot crown a king why you still have a living king. It is not possible. Sheba hin agapota. Sheba hin agapota. Do not support evil. Do not put your hands in evil. This is the message that came to me now. Tata. Bo Obosioli. 23rd. 23rd. Tata bo Obosioli. 23rd November 2021. Do not put your hands in evil. Do not support evil. Sheba hin agapota. In obun ishiri apota noge elishigi. This is the message. Non oga elishigi. Biafra is not for sale. You cannot crown a king while the other king is still alive. God bless Biafra.